botudda wano kuchokonsi nti bwononya nokola enkolagana ne President Museveni byonna byonna ate biri mu busobozi bwe nembuyinza bwo obusobolo bifuna. So tunonye nnyo obwakabaka bwa Mukama ebisigadde abasajja bali mu ye obugagga buli mu ye buli kirungi kiri mu ye.